Now, a group of elderly people from Dube in Soweto have taken to arms and closed the road with rocks and burning tires, demanding a stable power supply. The residents say that they have been experiencing the issue of electricity since the 16th of December 2023. Furthermore, they are raising concerns about the dangers of using paraffin stoves, candles and braziers, and are pleading with Eskom to resolve the matter.
Uphazamiseke ukuhamba kwezimoto endaweni yaseDube Soweto ngenkathi ke izaguga zalendawo zivale umgwaqo ngamatshe namathayi lapho ke beyikhala khona ngogesi oselo kwahamba ngozibandlela nyakenye. Lezi zaguga zithi ke idonsa kanzima njengoba nezaba abazenzayo zokuzifudumeza zigcina ke sezibeka impilo yazo engcupheni.
Siyakhala, siyagula, sihlela from i-16 zakadisemba singenagesi. Ngihlala namazukulu abayi-4 bayafunda, bavuke ekuseni bageza ngamanzi abandayo. Fanele ngibathengele ihasi, ihasi yangilimaza kwamina nje ngiyagula right now. Sikhala ngogesi bafowethu, silungiselene ugesi. U-Eskom udlala ngathi uyafika athi uyalungisa, 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 ahambe. Ebesilungisela before ama-vote. After vote akasizi, siyagodola kuyabanda, sicela basilungisele ugesi.
Mina ihasi ngiladela endlini, uma ungayiladela ngaphandle kusho ukuthi kuyabanda. Yabona uphikele ngaphandle plaza kunomoya. Ngilayidela endlini manje iyingozi vele ebantwaneni. Namakhandlela ayingozi ebantwaneni ngoba umntwana uyathatha ikhandlela ahambe ngalo lapha endlini. Uthole ukuthi bamba i-something kuyasha endlini. Iyingozi kakhulu ngoba yikho sithi sicela igesi.
Okokuqala financially, emotionally, at my age. You understand? Secondly, I'm having the challenge with asthma. I must use the gas, natural, then young affect. Leontole. Bengicela nje ukuthi they must take care of us. Basicabangele. Sidle iChristmas kudark. All the holidays, as you know, bese kudark city, kubanda. Namanje nje akusumuntu ovuka emini, but ngidecide ukuthi ngihlale in bed because it's cold.
Ukuvala kwalomgwaqo uqaleke ngeyithuba zokuthamba amakwelanga osukini lwayizolo. Kanti ke laba bavalele umgwaqo bathi ngeke bephele amandla uma ugesi uqhubeka ungalungi. Ezindabeni zeSoweto TV kube komqondisi Myeni ngiseDube.